the away
Vua viatu. Mto mkubwa ataweka wapi sasa hapo mnakamneka? Kakae pale basi.
I'm not giving you this.